Ah, era mukena kambe ka master Xitsonga analyst. Chiane lei a daro ku vuyeni mani na ku Khuzani no mani na ku sexela ku hi vangela problem mani ka hosi nkove na Dr. Joe Shirimani. Yeah, so as you can see kwalano nkarhi i 17-18 hi ti 4 ta December ni fika ni secha again ngomi swi tiwaku hi secha yini ku South African iTunes top albums ku hi kota ku kuma update. Loko ni fika ni nghena laha ni fanele kuma ku ei na ku se timhaka ta la ku biha guys. I na ku vaZulu se va nga va kote ngopfu because loko se hi fika hi cheka lahi kuma ku se Khuzani xi vuye kambe ka number 2 because on the previous video hi swi voneni ku hosi ngove se a ri ka number 2 se xi le ku vuyeni manje xi tlhele ka number 2 xi fika xi rhumuvhana hosi ngove la as you can see ka number 2 xi tlhela ka number 2 mayikumana mhaka lexi kombi na ku heyi xi le ku vuyeni mara at least zamini kwale nga zama kona ku Dr. Joe Shirimani yi kotini ku va yi n'wi rhumuvha ka number 1 na loko wo suka guys hambi ni ta swi twisisa at least awara letiya because Dr. Joe Shirimani loko yi n'wi susa ku ri 10 ne a ku ri around 10 AM loko video leyi endliwa sweswi i 5 mayikuma yana mhaka leyi which means se hi na wo ma 7 hours. So a great achievement, yeah, guys. A great achievement. Mara, Colandis, eh, national, no, eh, session to win. Vazuli, no, several quatting off. Second, the one album that I chose, Sanyan Yuki. Oh, no, I won. Is it Black Mambazo? No, no, Vazulin. Yuki, oh, no, I won album there. No one, oh, you require Black Mambazo. No, I refer to Liamus. Ah, man, you won't have a fan, man. Man, you won't me. Come say, you so can you all the I choose, Sanyana Lion, Tala Marasio, sure, got to the rent, guys. In Gabalatan, congratulations to Osungove, and Dr. Joe Shirimani, the streams to the rent, Shunana. Can you blush Shivan, Malago Shaw, and Macombinago Shaw? Yes, Dr. Joe Shirimani, Albania, I pushed in Marastil. You could okay, you come on most streams. Even though I is a move, I support that G, I swoon in very, very. Elesho.
Right. Tsinya! Se swilo yina!
Mutlelani!
Ku ndlaka yi la!
Ni rindza tihunyana la ku hiseriwa tihunyana.